Ahakoa, toru te kau o na tau, kei te whanake tonu ngā pūkenga me ngā mōhiotanga o Kurt Eklund o Ngāti Kahu. I ngā wā o mua, kuia te kai whakakapi i te tūranga Waiti kape, menara ka whara ngā tino toa o taua tūranga. Engari, nāianei, kuia ke te toa o taua tūranga i te kapa kahurangi. Anaira a Victor Waters.
Koinei te hīkoi tuatahi a Kurt Eklund, hei kai tākoro motu hake mo te kapa kahurangi. Kei te hikaka te waikape nei, ki te whakaeke I te whira whitupōro ngāio o tēnei tau.
Nah, man, like, you know, you just want to go out there and put your best foot forward, you know, and you just want to have fun, mate. Like, you enjoy your footy the most when you're having fun and running around with a smile on your face, mate, so that's what I try and do, and keep the energy high.
Ahakoa ana wharanga, kua putatana ihu ki te aroa a kapa o te tīma o pango Māori. Ka noho mai te kāpene a Ash Dixon, hei tauira tākoro mōna.
Oh, it's awesome, eh? You know, there's some pretty high quality players in that team, and especially with Dicko being in behind him, and you know, he sat me down and taught me a few little tricks and here and there, so you know, definitely helps, and it's just an awesome environment.
Ko te whakangungu te mahi, kia kitea mai ai, ko wai mā ka whiwhi I ngā tūranga timatanga mō te kapa nei.
You know, there's some good hookers in here, Suani and Ricky, and we all get along really well, and you know, we're pushing each other to be better and helping each other where we can.
Ka whakaihuaka te kapa kahurangi I te taitara nāio o Aotearoa I tērā tau. Me te tūmanako, ka pēnei anō I tēnei tau.
There's a bit of momentum off the back of last year, and you know, people say it's a bit like kissing your cousin, but you know, we'll take it, and you know, it's still a trophy that we've got to hold up and put in the cabinet, so we loved it, man, and if we can just keep building off that, then yeah, we will for sure.
E toru wiki e toe ana, kia whakapakari tēnei kapa I a rātou anō. I mua o te tukinga tuatahi me te kapa o Moana Pasifika. Victor Waters, Te Karere.